Igani ndo yime mkumu yona tukwa kikoreye Munzu iwanji. Sijo ndawe shebi?
Wawe.
Munzu iwanji kabisa. Leo chengina na musabe. Bino urumunga, urumusiri?
Musiri mo.
Urumunga na mumuti?
Okay, mba mumuti.
Kwa ntuka vrema, ibinu ke bikura na bitahura, bjo mumuji, mkisagara kani vini.
Ntibasako bimwe bimwe
biratako kujugo biratako ndaza abantu bereke kwa gahagya bereke zya televizio ari ama televizio abiri ntayi wanje yose nta deni nariye nta credit nariyemo ijya ni marque LG ni digital sinzi nibindi nibindi Sony sawa wayibonye rero izi ibiboro nyine byose birazimije shako vyatsi
kanze ndabe Oh, ni nagira munsi. Guys, ni muntwenge.
Tregomande amapire.
Na amapire.
Ari uza kumenya ngindo byatsi.
Kandi
ku ndata amapire ari.
Oh yeah.
Oba, ni kula ni utuma ni gaba ko gati yewe.
Kawaida.
Na tregomande ngi.
Iyo ya ejeje wayibona.
Isaac TV. Oh.
Yes, 1 2 1 2 1 2. What up, my people? Ni sawa aho muri hose. Merci beaucoup. Kuri maze kugira subscribe, turakora subscribe, turiyandikisha muri Isaac TV kuri kirirwa cyane kuko exclusives zose ko zirakurenga. Uno musi rero murabona location ni Munzu, twicaye Munzu nyene. Tugira turi story nakiri umushitsi cyangwa se nakiri umuntu umushitumire witeka of course kuko abantu nkaba burya kuboneka nabo nyene ni gake kandi sometimes nyene kugira baronke ugira babaze ibyo baba arimo navyo nyene ikibazo cyane gikomeye cyane. No musore mwiza umumetise ubona yuko afite igihagararo gihagaze neza cyane ndazi ko muri Isaac TV hari inkumi nziza nziza kurikirana ko biri kose rero mbo si byo turimo ariko reka ndamwakire ndabugize muta
Kuramutsa Isaac.
Sawa.
Meze neza ndashije.
Abakuri ni.
Kujya yawe meze nanje nuko. Ndazi si mabi.
Okay. Sawa kabisa. Bana eh, uno musi twagira ibako ryo kukwakira muri Isaac TV ariko avanye gutarayaga byinshi dushaka tugigwe ko twimenyekanisha ku bantu abantu kumureje ashaka kuvuga ati ngamire mu tipe tumubonye umuntu ni ndatse n'ibiki mushaka muvuge mutubwire ibiki reka tugwe kwanza kajyo amasogi ndamake wibwire abantu.
Okay navuga ngo mbanze ndagushimire kwanza Jenny twa Biri Ntwari canke Bruce hanyuma nkaba ndumunyamwuga nkawe nkora kuri Bukimuni ndumenyesha makuru y'inkino kuri Buja FM ndumuMC ndi mu bategurana ibiteramo
Billy rero abakurikirana inkino kuri Buja FM ko Buja FM of course ni mwe maradio akurikirana cyane mu Burundi mucamubona Billy Billy bazo kora akano n'isho ngo bakumenye ko cyane kuri maradio nakahe like rozi umuntu wese afisa agaterme kiwe agaterme wese ko ku radio uri ku radio kenshi ndo kuvuga cyane akaje mu ndo kwigarukana kandi cyane mu majambo yawe naka
ndavuga ko mwino minsi cyane cyane nyuma ya kane ndavuga iriya twagiye dutsinda getutunganya na Gabo ngintamba zija muri kane bwa mbere harakajambo kavuzwe cyane mu kijya gihe mu rundi yubahwe rero nchasanga ndiko ndi mu kiganiro ga telefona canke mvuza akantu gakangira nkavuga ngo wubahwe ndavuga ko muri no misi gasa no kero kafashe cyane nanje kansi kumvamwo wubahwe nawe
ah okay hashtag ya wubahwe uri mu bayitanga
ndavuga ko inyuma ubundi yazanye umunyarwanda ariko cyasanga nayifashe rero kuyifata cija mu barundi umuntu anyandikira message wubahwe mutama nanje nkasanga nakwishiye wubahwe yeah.
Okay sawa mwabyumvise namwe mwubaho mwumva turaka kuno mwanya mutirabanye natwe Of course, Billy, jewe maze iminsi ndiko ndabona ibintu kuri réseaux sociaux, biri mu bintu byatumye wanashima shaka ko tunayaga ko cyane. Maze iminsi mura ibintu vy'ama cover like Miss Kugasaka. Imisu Kugasaka je nashimye ko tuyaga ko gato. Mbarire Billy je ni cyari ruko ko yeri je ndumu jene nyene ndakwicarira neza. Mbo ndishaka tuyaga gato kuvyerekeye Miss Kugasaka. Miss Kugasaka edition y'umwaka uheze yaravugishije abantu benshi cyane. Ariko umwaka mu rumengani wowe birimo cyane Miss Kugasaka. Menga kora kuma mu rumengani wo gumi posting ari wo gumi publia nibiki Miss Kugasaka niki nibiki mu rusange.
Navuga ko reka mbanze nshime ico kintu uvuze ngo mu mwaka uheze yaravuzwe cyane. Nivugwe nivyo. Ndavuga ko hari haye zigihe washikana na Miss Burundi taba zindi minsi zo muri interior ko bakunda kuyivuga canke za ruguru yo terme ntakunda ngo ruguru. Hagati mu gihugu ntizavugwa cyane dushiramo ingufu zitari nke kugira ivugwe gire naho mwayibonye. Turanashima urugero yageze ko turavyishimira cyane twanatumye nabandi baca biyumvira ko mu ntari wabo nabo ari kintu bakora nubwo ngo ni nk'inyigisho twahaye abandi no musi rero Miss Kugasaka ni higanwa rimaze gufata rimaze gukundwa rimaze novuga ngo kwigisha n'izindi ntara. Turashima rero urwego tugeze ko no mwaka twagarutse tugarukanye izindi nguvu zidasanzwe ni Miss Kugasaka cyangwa Miss Ngozi.
Okay, Miss Kugasaka cyangwa Miss Ngozi buza Miss mu Kirundi ni iki?
Mvuge gute ngo mu Kirundi si jamono yita ndonka ariko twifashishije nk'ururimi rwa rw'ibihugu bibanye turavuga ngo ni nyampinga niko bakunda kuvuga ariko abari mwigeme novuga ngo w'ubwenge w'ubukerebutsi n'ubwiza ashobora guserukira abagenzi biwe.
Yego urumva mu ijambo rimwe mu Kirundi Miss ntiriba
cyane Kirundi cyawe gikebi
nzi yuko nawe uri umushakashatsi ishirira mu Kirundi.
Okay. Do histoire gato. Turaza kuvyinjiramo cyane. Ariko tujaga udega histoire gato Kugasaka. Kugasaka ninde hari yari umuntu Kugasaka yari umuntu yari ikihari he. Do histoire gato. Abantu bashaka kuba batabe nabizi banashima. Tujaga nimba uzi histoire yo Kugasaka. Utubira.
Nibaza ko no munsi bavuze ngo Kugasaka buri muntu yumva he yumva ingonzi. Ariko Kugasaka nakahe. Hari ku gicumbi cana runyonga na Samandare. Buri hajyanye mubona kijya giti. Kijya kiri mande ya province ubundi hajyara niho hari agasaka agasaka rero kwa narunyonga nande na Samandari bakunze no kuvuga ngo
we sorry pardon we sokanze sokanze we soko y'umwana soro umwana hanze
ndiye kuvuga ibyo
shela shela
Ya novuga ngo rero ni naho agasaka kavuye hari nabavuga yuko
kuri kijya giti
kijya giti ubona hajya abaza ayo mateka niho narunyonga ngo ashobora kuba yaratsitaye. Hariho nutuntu yarafise mu isaho novuga ko ubundi ashima ko igihugu cateye imbere mu myaka yahera mu minsi yahera sinzi ko babibona hari ukuntu wabona ntara zimwe na zimwe hari ibintu bagwara bita ibivunja rero babona bavuga ngo ngo narunyonga hajya niho yatsitaye ngo akaba yarafise agasaho karimo imbaragasa hanyuma atsitara zirameneka zishwara muri noro. Noro rero ndavuga ko ico gihe ababizi mu minsi yahera hari hako sinzi ko navuga ngo akagwara ariko ako kantu nyine kuko harimo abantu benshi basa nuko bagwaye ibyo bivunja bakavuga ko byaturutse ku kare gasaho yatsitaye hajya hari kijya giti zica zirameneka.
Okay, sawa. Histoire ya inarunyonga tuzigaruka ko cyane cyangwa se histoire ya Kugasaka na Samanda inarunyonga na Samanda Kugasaka genzo igaruka zo idadavura kweri ndayirabe neza ndayicukumbura kugira tumenye Kugasaka byari biki yari umuntu byagenze gute wabahe yagiye yapfuye gute cyageze gute izo rero tubyihoze tuje kuri Miss Kugasaka nyampinga bo Kugasaka bo bingozi hari abakobwa beza b'ingozi ni edisi ya kangahe
tugeze kuri edition ya gatanu no munsi ne tugeze ko novuga ko izindi zagiye ziba yabaye mu mwaka wezi ya kane novuga ngo yari yabaye impec buri muntu yarashimye no mwaka kandi turavye inzira turimo tukaraba naho tugeze turizera ko bizogenda neza cyane
bizogenda neza cyane ariko mu mwaka uheze yari kwitegura umuntu yitwa indenge
Panda
Entertainment. Panda Entertainment ni bari kwarategura Miss Kugasaka. Umwaka mu mwenga nabandi ndiyo bari bande.
Navuga ko mu mwaka uheze nivyo ari Panda kandi nubwo ntagaragaye cyane. Nibaza ko nawe umubajije arabikwemera ko twari kumwe twari babiri. Cyado twaye ngo vuze tari nkeya. No mwaka rero ntabwo ari Panda. No mwaka ni The Rising Generation nibo bari kwategura kino gikorwa muri ko murabona.
The Rising nawe ni bande.
Novuga ngo n'urwaruka gwishize hamwe kugira ngo ruduzanye ruduzanye umwe wese muri mu vyashoboye umwe wese mu bwenge afise twishire hamwe mbega twakora iki gishobora guteza intara imbere gishobora gutuma umujene wa hariya nawe yiyumba ko hari ca shoboye The Rising rero nibo uno munsi babifise mu minwe ndetse ni nabo bategura igikombe citiro umukuru w'igihugu muri basketball nibo bariko bategura nkuru nziza cup finale dimanche
wow okay muravyumva rero yuko atari team yoroshe ni team irimo abantu bahagaze neza cyane tugire ko kuri miss ugasaka tugire abantu bashaka kwitoza ari abantu cyangwa ko turakuri Isaac bagasanga nabo nyine n'abamiss barabishoboye bagira iki bari babani ngozi cyangwa tabari ngozi sinzi ko babemerewe hasabye iki tugira ama character asaba kugira umuntu injire muri miss ugasaka hoho Wasige umwanya ngana gutegura abantu byandikishe hoho bizo baryari byo bimeze gute
novuga ko Isaac kugerageje kuraba twiyumviye ko kino gikorwa cyaba mu kwezi k'umunani ndetse novuga ngo birumvikana utangura kubwira abantu ko ico gikorwa bien sûr kizoba ugakurikiza kwiyandikisha kw'abigeme bazohiganwa no munsi rero niyo etape tugeze ko yo kwiyandikisha turageze ndetse ku gitigiri novuga gishimishije tumaze kugera ku bigeme mu munani urumva ko deja iraba
sunane
ngo hakenewe bangahe kuraza imisa bari umwe
none Billy ni ngombwa umuntu aba afise imyaka iyo myaka 60 n'ingahe ibiro 60
nakubwiye na makriteri dufatira ko turabiye ko sigikorwa Burundi bwa tanguje tuzwa kugira kubatanguje kiriya gikorwa tukagerageza kuvuga ati nimiburi buri biro ni ibi nihagera ko dutora aba bamisi bangana guca navyo tuzobikora
iyo ni kriteri ya kabiri
ni ya kabiri ya gatatu nuko utegerezwa kuba wararangije amashuri cyangwa warahije amashuri yisumbuye birumvikana kuko burya yurangije amashuri yisumbuye haba ari ukuntu nawe batanguye guca ubwenge n'ababyeyi baba basigaye bagufata nk'umuntu akuze ashobora gukontribuwa mu muryango mu vyiyumviro buriya rero baba babyakirana n'ingoga kuko burya ni naho umuntu akora choice y'ico agiye guhitamwo gishobora kuzomufasha muri kazoza ndavuga kwiga muri kaminuza akaba ndetse kuba uri hagati y'imyaka kuva kuri 18 na 25 igituma dufata 18 buryo wa 18 abamaze kuba matiyo ushobora kuja imbere y'abantu ukadefanda umugambi wawe nta kibazo n'ivyo vyiyumviro nyene burya umuntu batangwe kumufata umuntu akuze kubera ikiro tugira 25 burya iyo umuntu kenshi yamaze gushikana imyaka 25 uzona arabe na hano baye basigara gufata nk'umuntu akuze basaba bavuga ati uriya umuntu aco yoba nta nivyo akora nivyo abantu bakuze ariko kuva kuri 18 kugenda kugera kuri 24 baba bakigufata nk'umwana nico gituma ivyiyumviro vyawe iyo ubizanye barabiha agaciro iyo ari vyiyumviro bifadika bavuga ati nivyo umwana kiduga biroroshe ko n'imigambi yiwe reka tuyi supporting ikindi nuko birumvikana utezwa kuba uri inkumi utari baruka
bajya amaze kubyara wapi bakiri
uhonye numva amaze kubyara burya ntubukiri inkumi
nane mwabimenya ni ari abakobwa bafite n'abana batatu wa muhungu muravuga ati yo baba we
isiriyo yabaye ntoya
Isi yarabaye ntoya
yabaye ntoya bibaye nawe uwo twandikira ati uyu muntu ukomeye nga turamuzi
aho nyine hariho challenge tuzakuvuga ugasanga yari yandikije ariko afisa kana kamwe yavyakera karara kuze wanashima gusa nari mu Burundi umwana nyina no bivyo bimwe bipima gute mu
novuga yuko nawubwiwe ntaba yamuvyariye mvuge ngo hehe
oya arabantu bavyara akacha rungika kwase wiwe burayi
sinkubeshe nakubwiye umuntu ari hano biroroshe kumenya ko
buta bupima gute
Aya mapima barahari. Biroroshye biroroshye. Ikindi nuko uba utarenza utaja munsi y'imetero imwe na santimetero 55.
Okay sawa.
Ikindi utegeza kuba ushobora kuvuga ikirundi neza, n'ururimi rumwe muri zo ngira mvuge ikirundi, igifaransa, icyongereza. Uvuga rumwe muri zo neza nta kibazo n'umugambi wawe.
Eh, ama ya nyuma?
Si cyanyuma rero nico nyene cyo kuba ukomoka ingozi nta kindi.
Ah. Utuza kuba urimvukira ingozi.
Ego nabivuze ariko ushobora kutavukiyeyo. Nk'ubu par exemple uri umunyengozi, mugabo warongoye mufaso natayi umunyengozi ariko nibibuze umwana wawe kwa bari umunyengozi nico kimwe n'umudamu wawe ashobora kuba avuka ingozi nabone ntubaka ubwene ntara bwa mama wabo bashobora kuvuga ati no ni nka kujya nk'umukinyi ashobora kuvuga ati jewe ko mama avuka i Burundi mpisemo gukinira Burundi no urabimwankira
ah okay sawa sawa okay mwabyumvise rero ariko rero aho nyine arabana bona kwidoga ngo ibintu tsanga bimwe mu tuntu tutunyanga nyanga ukuntu ugasanga nuko bari yingizamwo nuko mwakira abantu banashimwa batari n'imvukira za rya cyane cyangwa n'abavyeyi babo batanazi muri zo ntara
novuga ko ica mbere uhita uvuga ati twe dukomoka tuturuka ngaha nimba ari ngozi kurubuye
ubisanzwe nanjye no habazaga
umuvyeyi wewe uratubwira umuvyeyi wawe ibisiga nitwe tuvyironderera turajara tukabaza ati mbega
kwita amainvestor
murabazi bavuze ati uwo muntu nawe tuwuzi nta n'igisano naciwe tuwuzi babikuyemo
okay sa kubera iki umwaka mutakoranye na Partage
novuga ko mu mwaka uheze the raising na benshi nta kanya bari bafise hari habari mu mashure n'abandi bari mu bindi ariko no munsi umwanya urahari kiriya gihe novuga ko the raising ni partenariat bari bagiranye na Panda aho ku gikorwa gisiba reka tuguhe gitegugwe kuruno mwaka gusa
tumaze miss tubona kabisa aba miss arabantu bari kwarahabwa gaciro gadasanzwe mu Burundi kabisa zere kuri miss Burundi eka nabandi ba miss batandukanye miss kugasaka mwaka uheze yarateye induru yarateye ugwa muvanye n'amafaranga mwamuhaye ati mwakoresheje urusheke rungana n'iki kibambazi cyose muca mukubita ko samiri 100,000 by'amarundi bicibera tiruhagarara cyane Eske kuri edition ikurikira hirya ejo tuzofa ano mahiganwa wa mbere wazoronka iki bwana bill
reka mbanze ngaruke gato kuri iriya yo mu mwaka uheze Isaac nibaza ko warabikurikiranye navuga ngo ari amajambo yavuzwe nta mu minsi n'umwegeze yavuga yaba dofine wa mbere yabo wa kabiri yaba miss nta n'umwegeze avuga ngo
kumbura kuri ivyo mwabemereye mwari
nahawe ivyo ntemerewe sivyo hanyuma iriya sheke iriya nayo uburyo yaje rero kariya n'akantu twiyumviriye mu nyuma kariya mu makontra ntikarimo ntikarimo turavuga ngo nubundi ko atabije dufise mugabo uzoba miss populaire tuzomuha kakantu nabo baranakaryoherego ariko dutangazwa no kubona
abantu
nibo baciye bazana nibi ngo abana mwabahenze no ariko bo bari bishimiye deje ivyo twabahaye banashima igikorwa uko cagenze ntangazwa rero n'ingene bamwe batabanza gushima initiative banashime uburyo igikorwa cagenze bagakritika mu nyuma kandi igikorwa cagenze neza nta no gushima
amatoro subira ariko mega wenge mwebwe na panda mwaracyanye mayaje ngo nimwa nizahi bamavura n'uyu mwaka yabikuye
niwe twikuyemo
cyangwa mwikuyemo nta byonzi nibyo ndabaza
aya ntacyo dupfa nawe
apana wewe iyo raising ninde iyo
the raising none bo fiki kandi bari bahanye ikiringo cy'umwaka umwe kandi uwo mwaka nawe ukaba wari warangiye
ariko murazi nyene vraiment panda yavumishije ijya edition iyi mwari kuyimu
si we wenyine nabikubwiye na generalimu
none urumva ko zijya nguvu niba ko ari nguvu mwatakaje
ntazo twatakaje kuko deja n'ubundi hariho andi ma edition yarasanzwe aba
ariko ntiyamenyekanye nka edition heze
na ico cyo kumenyekana ni kimwe ndaguye nka karorero kubera iki abandi batabora bakora miss iyi muyinga ntiyabaye panda ntiyararimo nogira ngo yavuzwe cyane nk'ingozi
Hara tu jidere twagiye turaye
oya mbwire iyi muyinga ntiyararimo muga ntiyavuzwe cyane nk'ingozi ni ukuvuga ngo zijya ngo uvu mwabonye ntabwo zari ziwe wenyene hari mwizanje harimo n'izabandi n'abandi mutabona igikorwa rero bisaba yuko gifashwa na buri muntu wese umuvuka ntara wese akumva ko ari ciwe sirtyo yari kintu kiraba cane cane intara yose ya
okay sawa turagiye rero nari nakubaje kibazo wa mugabo wankwepye mu misa zoronkiki
ndavuga ngo tugenda turatera imbere ku mwaka
zo mu muduga nkaho ndi gitego tatanzwe
kugera ubu twebwe ntiturashika kuri iyo ntambwe nikimenye imenye sinzobesha umuntu utizoguye imodoka naje atayongiramwo urumva naje nshipakiza ku moto canke bajaj reka tube turarindira iby'imiduga kandi nshima ko abakandidate tumaze kuronka twemeranwa ku byo tuzobaha bakanabishima reka tube turabigize ibanga ariko ndavuga ngo biri hejuru y'ibyatanzwe mu mwaka uheze kandi barabiryoherewe
ubu si sana tuzotanga sase nkane
nta na samire twe twatanze yararenga cyane
harya igihe cyose twabonye burya yararenga
none ya minsi mwana yabonye ega gihe yara minsi populaire kandi yari yabaye n'uwa gatatu yabanje guhembwa yari deuxième dauphine yabanje guhembwa ku kibanza yaronse aca yongera aba Miss Populaire kajya n'akantu ka Miss Populaire twamwihereye kandi katari no muri contrat gusa
nuzenya imigenderanire yanyu imigenderanire iri hagati ya yanyu na Miss Kugasaka mwa guheze no cyber imeze gute
novuga ko si mibi nize neza hari ama projet amwe yagiye yabanje gukora ayo atari bwaheze bagenzi we bayariko
okay ubu si hari rero
busi hari ari mu rugendo rwiwe ari na mibi busi hari
okay sawa reka tugaruke rero ku kigogo cyacu kizoba ryari ama nimero ya telefone ndabona ngariko bashaka kutubwira kugira abantu bamenye bashaka barondera bamenye inyama detail yose akwi
yes novuga ko amahigo aracha hari kuri we wamwigemewe cyangwa mu mukobwa we sinzi ariko reka dukoreshe umwigeme bya numvise abantu benshi iteri mu mukobwa ntibayakira kumwe ka dukoreshe umwigeme amahigo aracha hari kwiyandikisha urashobora kuturondera kuri 71 71 20 77 canke kuri 79 93 5 canke ukaturondera kuri 75 992 573 canke ukaturondera kuri 61 410 473 aho inimeri yayo yose n'ubu nyina nawo ca wandika duhita tukwakira ariko nagomba ndabamenyeshe ko hasigaye indwi imwe itanenga ko n'umunsi n'umwe kugira ngo tube twajije kwakira abakandidate hanyuma igikorwa kizoba mu kwezi k'umunani kunyere tugiye kwinjiramwo tariki tuzoca tubibamenyesha
okay sawa reka tubabwire bivane ikiganiro umunsi tuzogishirirako ariko kubiri kose uno munsi tariki 16 z'ukwezi kw'indwi niyo ikiganiro tugikoreye bisigura kubera ko muzi ko twebwe tugenda gushyira amamashini tukabimonta tukagira ibiki tugashyirako bisigura uwo munsi tuzoba twagishizeko uzoca harura guhera itariki 17
tubabwire ni itariki ntituzorenza itariki ya 26 kwakira aba kandidate
itariki 26 z'ukwezi kw'indwi tuzaduhe twahejeje
ya
okay mwabyumvise rero murahawe ikaze mwese ama nimero ya telefone ngayo inyirukira hariya mubabaze byose mutatahuye ngaha maze babibabwire ariko amakadu bazohabwa miss bayanyegeje banse kuyatubwira ntacyo bitwaye reka tuzoba
mvu twatanze nimero uratubaza inbox bavuga ati mbega bimeze gute
kubera ko mwemera kubivuga hariya inbox ngaha
aha nakubwiye tuzoca tubibamenyesha
ngaha mwanki nuri kubera ko inbox mubivuga
ahubwo reka ngene ndanabwiye abantu bakunda gukritika guys mureke gukritika igikorwa cagenze neza mugahiga ingene mugahiga idefo mukayibura mukaza kuzura ibintu banyene byo ubwabo baravyishimiye ndavuga bajye bakobwa ariko wewe ubibazwa ni iki ingore nimba ushaka ko dukorana canke kuduko ari cuterera ukiduterera ubu navuga ko nabariya mwavuze ariya majambo mu mwaka uheze mwemera no gutanga amafaranga mwemera no gutanga amafaranga nimuyazana ubu bakobwa bayahiganirwe banayumve hakiri kare hanyuma amajambo tuyareke sivyo
okay merci beaucoup rero mwabyumvise MC Billy ati vyose bizobavako abantu bivyo amajambo ama critique atabaho muzana amahera tukosora ibintu tubigire neza biryohe maze bigire inzira hari abantu benshi bari hanze bafite amafaranga bashaka gushikira igihugu bashaka gushikira ugwaruka ndibaza akajyo naka rero mushikire miss kugasaka kugira ibe edition nziza cyane arabana ingozi benshi bari buraya mutagira amahera kugira dushikira intara yacu ya ngozi maze byose biryohe cyane ebana jebili ndumenga ndengeje gahantu wangira nibeshe
novuga ko nanje ndagushimire cyane ariko wewe uri kuraraba kino kiganiro kirageze uha mahigo hari umwana ashobora kuba yarabikunze yarabikubwiye canke anavyifuza ushobora no ndetse kubutana muzi aca bigutwara ifashe kino kiganiro ukagipartage kugira ngo
abyumve
avyibonere ayo mahigwe nta mucike
cyane cyane urabye ngine ba miss kugasaka umwako heze bari baberwe bari beza bari babayeho neza ariko rero ibyo bintu bya ba miss binga bintu twara amafaranga menshi wa muhungu
ngira ndabwira ikintu iyo no mwaka iyo no mwaka
zijya kambi bagira zijya mfungu gwa kwambara amatizi ba
nico gituma rero bari abantu atako kwego kritika biriya bintu byatwaye uburyo bwinshi cyane
ndabibona vraiment
eh bwinshi cyane ariko iyo no mwaka ndayigutoye kandi neya failing nzogaruka ngaha sigura impamvu
sawa imana dukinge nti failing ariko ikibazo kica kiza ngaha kumenga bitwara amafaranga menshi amafaranga muyakura he
navuga ngo ubwambere niya ni kwa gukunda intara jewe no munsi sinkora kino gikogwa canke nabagenzi bacu ngo dukore kino gikogwa kugira twunguke kuko Isaac basi fata nkajya twakoreye mu mwaka weze hinje abantu par exemple ibihumbi bibiri barishe 2000 kwinjira iyo ni example miliyoni zine sivyo uca umfatira gukota kiya kibanza kirejuru miliyoni kuzana sonorizasyon yahaje iri hejuru y'ibihumbi majana kuzana babakobwa kugenda rero biriya bintu byose tubakorera mu ntango
baramahera menshi kuruta amafaranga mu ngingi
rero abantu bo baharura ngo ijya amaso yabaje abantu babona ukavuga ati amafaranga yinjiye bana babi no oya nje rero nagenda kubwire uno mwaka turiteguye uburyo rero urumbaza aho buva bubanza kuva mu mifuko yacu twe tukavuga ngo ivya misi kwanza ubushimwe bwaje abakobwa tubanze tubushire hajya mbega bazobaho gute tubanze tubishire hajya byose bikaje hajya ku buryo uvuga ngo ni umu sponsor ni yazazoza ataje twe tuzokora kuneza y'intara nzishimira muri kazoza nkireho canke ntakiriho mwana wanje aca kubarabara mu ntara ngozi bavuga ngo
komera nivyo twe my god rija muri akomeye cyane ati biragiye cyane umwana wawe aciye kwibarabara avuga ati papa wese se mama wawe yari umugabo yari umuntu w'injunja ni jambo mama Isaac deja no mugabo w'injunja ni jambo n'umudamu ariko n'umugabo w'injanje nje
yubahwe
yes mu gusozera reka ndamushimire cyane bwana Billy twaze neza cyane urakoze cyane Billy
ndagushimire cyane Isaac ariko guys reka mfata kaya ndagushimire mani warakoze
merci sa
warakoze Jimmy ndabizi biravuna ariko ndavye intambwe ugeze ko nivyo harabona ushobora kubushimira ati kugirangere hano ariko reka mbanze nshime ubushake bukurimwo ubushake bwari bukurimwo bwatumye uno munsi nta muntu ashobora gukora event ati yumvire Isaac
save imana ishimwe
urumva sinzi ko azogera igihe ugavuga ati reka mfate umwanya nigishe batoya canke nshinga intahe ndababwiraho nagenda aca kuko ndazine watanguriye kuri Isaac aho watanguriye turahazi ariko man courage nakindi no mano uvuga
merci sana ariko rero gusoza igali no bugya jewe arakantu ugashobora kuba gariga nagashasha mu ishobora kuba nagashasha muri Isaac TV ariko jegira ndagakore igali ryo yime mu bibona twagikoreye mu nzu iwanje sije ndabeshe bi
wawe
mu nzu iwanje kabisa rero cyo ngira ndamusabe bi rero
umusirimu
urumwana mu muti
okay mba mu muji
ariko antuka vraiment ibintu bike bikora nabitahura byo mu muji mu gisagara kare bintu
Nibaza ko bimwe bimwe.
Biratako kujugo biratako. Bibikibi.
Oya na kibi.
Okay, by the way, Billy. Edishaka ari kintu ari exam imwe ngenda guhe test imwe. Like yo gusazira kiganiro. I test shaka abantu bacha bashigira na ati Billy ayitoye cyane se byamunaniye. Tu es prêt?
Détail.
Ça. Hakim Junior. Deux. On va voir quelque chose de gaga. Regardez la télévision. Alors ma télévision a viré. Na denari, na crédit nari. Gani ni marque LG, ni digital, c'est ni Sony. Ça. Wow. Ivan. Deux. Ibibore. Ni ibibore. Juste sur la dimanche. Chaque objet. Ni munzi wanje ndagwa uruhusha byatse baka tubone byaka byose igani canal please harimo canal please hajya urumukimisha makuru y'inkino urazi ku setting ibintu byo
eh guhindura amashere
guys umusore agira nkorereko ziracometse
nibicometse niyo nza kugira ijuka saloje niyo
ya mbere ndayibona hano Was the Guaramoca? Okay, now my little name.
No, to be to hear a tongue anybody on
the cadaver, it had a little bit of a car again. Dago away. Elegant shoot. Aha, in I shall meet, okay. And then the Oh, ni nagira munsi. Guys, ni muntwenge.
Tregomane amapire.
Na amapire.
Ari uza kugenda ibintu byatsi.
Sha.
Ukunda ta amapire ari.
Oh yeah.
Oh, bari kula ni utuma ni gabo kwa
yewe. Kanda iro.
Uja muji bwawe.
Kanda irondere. Sasa kubitaka Isaac televiziyo yarapfuye
Iraka byose man byose birakura na kimwe kidakura ndabona mega ekran irabaye kibaza
banzuri none ga majo uko nukumpima cyaga Guys, I'm on the way. Now we've got to go
back. Almost a signal you call Mutano Green to draw you.
Channel Bon. Confusion, don't be in that man.
Arahindiye please. So kwa ite bitari kubiraga kubera
ko ko ari kose.
Kana ngiye nayo cyata basi. Tas kana ni basi.
Ah yabanzureke.
Biri gona nani?
Mani ibuto ko numva ida fyonde.
Seri biri byi smart.
Utiro kana ni nda yatse.
Kana ri yatse.
Shayi inaniye.
Ukora mu nkino vrai
chamani kamaboko inaniye I kana nina chamani kamaboko
wow
kambanze natsi
we yatsa
sivyo
warito wabonye hari byakiri
e kambanze ndabe Iyi umuntu yakije. Ariko nica yabanza kwa coach ya Fishaver. Teje ngaha umuriro urinjiramo. Indazira ira iciyatse.
Don't have smart TV wow.
Oh, kawaida man. Kawaida. Iyo ya ejeje wabo.
Teregomane giye mudahubwe gore.
Aka borore ko kataka. Nciye mbona impamvu.
Impamvu ni. Impamvu ni.
Yari chometse man.
Yari chometse. Kuri si. Ni yari chometse.
Oya si yo man. Ni chometse.
Mwabonye mana hano yari anegeye. Yagafashe atakanyegeza ino.
Yinji? Nawe ndira hano yinji za turaye ku haronka bashe.
Man. Ino byawe.
Ndaye kufashe ko hasi.
Naho mbona.
Naho mbona. Basi wabara mutataye ufise. Na ufise.
None zose ni mark imwe.
Nonda.
James se Samsung.
Samsung na Samsung igamana ari smart. Nare system simi.
Ah, tawubona ivyo bintu byawe. Guys, ibintu muramubona? Yarinze guterura?
Kugira tuvyo.
Kugira habone arinze guterura.
Mama.
Ibintu bimbaye ko mwiyi nzu. Okay. Uri siri ko yafashe.
Sawa, gera hije. Atare.
Kuzi akize
ifu. Ona kwari ane zagateko. Eh. Ni kanari mpa rero nani telecommande ya kanari.
Naba itari mu ya hije.
Ni wumva.
Kama jina kushimile chane tukwa kura jini
Rakoze chana liki ija yongora
Iyo kuko
Siniri kwenda gira geza Ija yongora
Ano merci beaucoup Karaga testi kanyumo gira turawe Ko arumu nyamakuru wingino A metri zane za kanal Kuko si mwana nizi
Nenda kubadze ugura bokeyi
Ya sporo nyene vyaheze ejo nibari higa ye. Nare yaheze chanda bicabirahera.
Urakoze cyane.
Urakoze cyane barahe. Merci beaucoup rero twari kumwe na Billy. Yego tugira neza kugereke na Miss Kugasaka. Mwavyumvise byinshi rero muje hari ya mu yandikishe ama numero ya telefone yatanze. Byose. Ibi twari turagira mu nyuma ari ku testinga kugira nyene indugumba nyene muvemo nyene kugira nyene akirebuke. Nje kuma yicarika ngaho nk'umugeni. No. Billy merci ça.
Asante sana.
Kuraje sana reka twizere ko ibintu byo bimeze neza.
Oya bizogenda neza nkujya nabibabwiye. Buri kintu cyose kirateguye. Tana vya ndivyo mwakweze no bazose kubigarukana.
Sawa bana je ni twaze classic Akim Junior behind the camera. Jere reka zimiru televizyo gwanje mu tuzuba turasubira. Bye.
Isaac TV. Oh.